Ibedo koda nyaka giko janeno mar Kala TV Nyinga Nelly Achieng Ndine jaloko marwa David Abila. Wachako gi mago mane otimore kaunti ma Kisumu kae kaachiel kod piny mangima. En ni en odiochieng mano mabende idhialo tich mano makare ma jopuonj osebedo katimo e pacho kae kaachiel kod piny mangima. Kala TV ne okao thuolo kata ne oyudo thuolo mano mar twak kod japuonj maduong mar sikund sekondar ma Exaverian kendo Justus Adoyo oikonwa lipot makama.
En odiochieng' nero makende ma piny ngima, ingo odiochieng' jopuonj kabende piny Kenya okodong' chien, kabende jopuonj e pacho kaendi mangima, kawuono bedo kod mor odiochieng' eri maket kod maendi, mabende gidhialo wechego eko mag somo, kanyakla koda, tijni eri mar puonjo, mabende en tich mabende osegolo oganda mathoth oko e pacho kaendi kod pinje maoko. E sikund sekondar nero ma Xaverian mabende yudre chuny boma maduong' ma Kisumo, warado koda migosi Matthews Otieno Nyang'ao kadonjo e kare noero mar tich kendo riwre kod jopuonje wechene e tijno ero mar puonjo nyithindo.
Ta onyuola Gemiala machiegni gi skul St. Mary's. Koro somba duto ta asomo e town ka, asomo Shauri Moyo Nursery School, bang'e adhi Kibuye Boys Primary School, matindi luongo ni Kibuye Mixed. To bang mano tadhi Maseno School. Maseno School asomo chakre form 1 nyaka form 6. Koro bang mano tadhi atiegra kaka japuonj Kenyatta University batimo B.Ed Science.
Migosi Matthew Pimo ne Kala TV kaka gimor kod odiochieng jopuonj ni eri.
Puonjo gi jopuonj mang'eny, jopuonj masepuonjo go chakre natiegra kaka japuonj. I wish gite Happy Teachers Day. Chieng' ni en odiechieng ma waparo go puonj kaka vocation. Puonj en gima ber nikech en gima tiego kiwango duto mag ji mwan godo e piny ni endi. To japuonj ok yier, gitiego ji te. Obed engineer, obed pastor, obed daktari, mago duto kadhe lwetwa.
Kabende okao kinde ne opimonowa ni tusepuonjo e skunde mage. To ngima nyithindo machal nade mabende oseloko e pacho kaendi mangima.
School makwongo puonje apuonjo Maranda High School. Mano higa mar 91. To kapuonjo ndalo malach, apuonjo dweche 9 kende. Koro kane gi balance jopuonj ndalo go, nikech kuonde moko ne nigi jopuonj, kuonde moko jopuonj ne onge, emotera godo Kisi. Badhi Kisi e school moro miluongo ni Miriri Secondary School. Nyamira, Nyamira County. Bang'e no, apuonjo igni ariyo kende, to yiera kaka jalup japuonj maduong', yani deputy principal.
Kabende penjo maduong' en ni tij japuonj en ang'o?
Tich maber, nikech bedo japuonj en ng'ama mokwongo nyaka bed ng'ama ojitolea. Iwuok ni dwaro konyo nyithindo mondo ka gidongo gibed joma dwa ingie matin e kiwango margi mar ngima. Koro teaching an kaka Kisungu wacho, teaching is a call. En a vocation, en gima kuluongi to kibi ni biro loso pesa. Ibiro ni biro konyo nyithindo, mwana nyithindo go bio bed joma beo, mabeo, maloi e yore gite mag ngima gi e ndalo mabiro.
Kao pugure kod loko ngima oganda mamoko, tij puonjo se loko ngima ne yo machalo nade.
So education is an equalizer. Aparo ni anawuona anyalo wacho ni somo ni ogola mabor. Nikech aseng'iyo ngimana ni debe no kasomo dikora chal nade. To nikech nasomo, aneno ka ngimana nitie gi lokruok maduong' kapimo gi joma ne wan go kwadongo matindo manok odhi skul.
Kabende japuonj Matthew Otieno Nyang'ao kao thuolo ni mar kwayo maber ne jopuonj duto e pacho kaendi mangima.
Mokwongo achak gi jopuonj wetena. Oh, first of all, I wish them happy Teachers Day kawuono, ma odiechiengwa maduong' mwaparo godo profession wa kaka bedo japuonj. And I want to wish all of them well. Jopuonj duto ma nie Kenya ka, kachako gi jopuonj mwapuonjo godo e school mar Xaverian Secondary School.
Odiochieng' makende ma piny mangima dhialo jopuonje kendo iwacho ni Happy International Teachers Day.
Kala TV olimo sekund sekondanieri ma Zaverian kendo watuak kod japuny maduong. Kwangiyo lingany kendo kengege kumosegoyo mar loko ngima nyithindo e pacho kaendi kendo keto gi jogweko ma piny mangima nyalo dhialo. Ne Kala TV kuwok Zaverian Secondary School e Kisumu County and Justice Adoyo.